yet wena waphakade mina ngingugelane uLamavimbela ngisuka lapha kalobamba kushifo umshudvulwane indvuna ngibunzana wena waphakathi umuntu ushaya alivalo uyagedletela kwenyama angathi nokuthi ngicala kuphi ngiyogcina kuphi lwandlo olukhulu simangala kwenyama ukuthi inkhosi budlakaniphi lobukhulu lobungaka lokwenta ukuthi inkhosi ibuke lonke ihloko lwemuntu lwebantu bantu labaphasi nalabasetulu nalabasemkhathini wena wekunene sibonga kakhulu inkhosi kuyo sibonga kuyo ingwenyama lesendele kona ukuthi inathi singilaba singilohlobo lolu nje inkhosi ibone ukuthi singaphumele baleni sisebende sisebendele live wena waphakathi sibonga umsebenti welive inkhosi lewentako lewentile ngokuthi ithathe lusuku lwayo lwekutalwa ilubhice nelusuku lwekutalwa kwelive litfule ndiphethe lo msebenti wabamunye kuze kuthi ibhajethi yelive kuze kuthi timali delive dongeke ngaleyo ndlela wena wekunene siyabonga sibonga nje nekuhlanganisa lonke lohlobo lwebantu bomake bobanfana insha kanye nalabakhubatekile kuthi inkhosi nekuhlakanipha kwekuthi bonke labantu abasebende kanye kanye kuze kuthi live libe munye live lihambe kanye kanye lonke nabomake bativele babakhulu bangaliphosa ligalelo labo eveni nalabasha kanjalo kanye nalabakhubatekile wena wekunene kuhlakanipha loku lokuvela kuNkulunkulu lokungaveli kubantu siyabonga kakhulu wena wekunene sivile ukuthi bomake abanikwe nabo ipercentage eParliamente nalabo labakhubatekile nabo abanikwe litfuba lokuthi babe seParliamente loko kusikhombisa ngwenyama ukuthi live lakho ulithandza lonke ngalokufana nako siyabonga kakhulu ngwenyama ngemsebenti wasesibayeni lesikholwa ukuthi uhambe kahle kakhulu etinkhundleni kutawucala kunyakatela kuchubeke kuze kuyofika kuhulumende etulu lokunakwa lokuhanjiswa kwebhajethi kutawusuka kahle etinkhundleni kukhuphuke kuze kuthi sonke sive sijabule sonke sive sibe ngilesiphilile sikhutalwandle wena waphakathi ngalokuthi side vele sisebenza lo msebenti webukhosi bayethe wena waphakathi.